Na sasa tuko na shida gani sisi kuchukua video? Kama ni corruption si tunafaa kujua basi. Kuna shida gani? Ai.
I'm going to go to the house.
Hey, get out!